last year mangaphosisi 2021 August 10 kwadlala uMaskandi nehip hop ila kwasikwa khona umsindo Ngiqala sekuright. Sanibona angibingelele bonke abantu abangenile live ngalesikhathi samanje. Kuma page ahlukahlukene, ipage lika DJ Tira, Captain weGqom, ipage lika Khuzani, Captain ye team Maskandi, ipage lika Big Zulu we team Hip Hop. Ukabza the small ngeke ngasho ngaphambili ukuthi kubanjwe i-traffic njoba kune load shedding akakwazanga ukuthi aphumelelela kodwa into esihlanganisile laba kwethu ukuthi sizokwenza i-draw ye celebrity soccer tournament ezokwenzeka ngomhla ka 24 July kuwo unyaka lo esikuona u 2022 empeleni nje this month uyaqala umcimbi mhlambe ngokukhulu ukuphuthuma ake ngiqale nge-background nje ukuthi siye sibe la kwenzakaleni kuthe last year ngo August 2021 ngomhla ka 10 kwaba ne game nje eyahlelwa ngithu 3 days kudlala uMaskandi udlala ne hip hop leyo game leyo yaphela ngo 2-2 iscore kwase kuye ema penalties seno comment ukuthi kwawina bani angeke ngikwazi ukuphawula mina oh yeah yawina hip hop Big Zulu yawina iwina ngithi 4-2 bangaphosisi yayithola i-trophy ayikho ke la i-trophy ngoba kuzobe kunenye i-trophy kulomcimbi esiya kuona so into ekhona la bakwethu sizokwenza i-draw siyenza live ukuze wonke umuntu angabi nenkinga ukuthi mhlambe iphekiwe or kanjani so lana nginamaqembu awu 4 amaqembu i-hip hop Maskandi kuzoba ilokhuzana iGqom bese kuba amapiano ama team lawo awu 4 esizokwazi ukuthi siwaqhathe la iprocess yakhona imi kanje ibhola lokuqala esizolikhipha noma inkomishi yokuqala esizoyikhipha ichaza ukuthi udlala i-first game esibili ichaza ukuthi udlala i-second game kushuthi ngaleso sikhathi uzobe ungakazi ukuthi udlala nobani then esithathu ichaza ukuthi lo odlala i-first game uzodlala i-first game naye ubani opposition yakhe shuthi ke then ke lo ogcina ke uzodlala i-second game okuye bekwenzeka eMill Park eVete Stadium la kuzobe kuhamba kanje i-game yokuqala eyi-semi-final i-game yesibili eyi-semi-final bese kuba ke i-game yokugcina ke eyi-final zikhona ke ingxoxo ukuthi losers final kuzoba kanjani i-committee lisazoqondana ngicela ukuthi insizwa zisondele ngapha ikwazi ukuthi ningabi ngedwa la sikwazi ukuthi sibone ukuthi simisa kanjani ngibone nto encane mhlambe asimbize ke awusondele ezondi uze ngapha cha awulona ipiano ukhona njengofakazi kanye ke nezinkumbi zabantu abawofakazi cha bafowethu njoba nila nimeduze kwami ukukonfirma ukuthi lento ekuma post ikhona ngicabanga ukuthi ungamoshi isikhathi sizoqala silungise lento ukuthi ke ikwazi ukuthi ke ibe right sengabafe ngathatha no Miliva ngathi kulungile
awuphinde
okay okay usawani
okusalayo sodla abantu sodla abantu
pho wathi angiphinde
hayi batomule
ngidomule no Miliva angibuki bafowethu angithi ngicela ukuthi uvule wena ukusho ukuthi yiphi team ezobidlala ekseni ngesonto ekseni yiphi team ezobidlala ulikhiphe nje iphepha kufe ukuthi yiphi leyo team ezodlala i-first game kuyavukwa ke khombisa abantu
iGqom
team Gqom iGqom iGqom isekuseni malume kuvula kuvukona
so bese fresh
Okay mhlambe engakusho nje mawudlala ekseni unethuba eliningi lokuphumula ukuthi kufinal ufike ufresh so ke komele usheshulaleke balume mhlambe siqhubeke ukuthi yipi igame umuntu ozodlala igame esibili manje ukuthi ngabe ubani
notho ozodlala nokuqala
cha udlala esibili hayi akasodlala la siyeza lapho hey wasojaha
yase right
ngidonsa I'm dotse ngenza kwethu angibukanga ngithi kulungile
awini
kumalume ufuna malume Hayi vele ngadlali nawe akusho lutho umuntu nje odlala igame yesibilo ongakazazi nawe uthi dlala nobani
Maskandi
Hayi Okay
smakade
uMaskandi udlala igame yesibili akumele uvuke kakhulu ungavuka nje ukuyibhekela umalume ekseni uthi udlala kanjani angathi ngomhla ka 10 kungasiphinda la kwangathi kune game
ungakusagoqoza manje vele
utomuntu no akumele kube kanjalo engathi ngasiphinda lokho ngomhla ka 10 kunabantu angathi bazohlangana la right inhliziyo yasha okay asibone la ngidonsa I big zoom lo okay good lo uzodlala ekseni uzodlala nomalume lo ekseni
ngiyamfisa umalume
siphinde sigoqoze noma simnike uzu awuthathe zulu awuthathe uyathandaza
goqoza
ya goqoza awuza kahle still is two yaba ayi
ufuni gqom
Hey, go board.
Out don't.
Yeah, sick right.
Don't. Uyamfuna utira? Amfuna uzu.
Noma
ubani wena?
Angisabu.
Okay.
Hayi, bafethe out
don't.
Niyabona yini? Manje leta kanjani?
Hayi, ababoni.
Ayasiboni
lo. La sizothola ukuthi utira ekseni uvuka nobani? UBig Zulu uzosivulela asitshele. Yo. Ya,
thola malume.
Kuthiwa ngesiZulu yangena i-comments imini.
Hayi, ekseni. Sohlangana khona.
Uthe ubani goalkeeper?
Hayi bo.
Personal.
Okay. I-game yasekseni sesinayo.
Yeah.
Oku igqom ne hip hop history le. Angazi ukuthi kothiwani la futhi angeke ngilale mina ngovukela khona igame ke iyesibili iobvious
udlala ifinal yobe seyiphuzela amatengane
igame yesibili obvious bafowethu that's the small la ukhona mfowethu
nakho
wena lo udlala noMaskandi ukukonfirmela nje abantu awuqaqe lapho into encane mfowethu ukuthi sibone ukuthi
Gospel.
Ugudume mgokusiyana. Uyadlala njalo, angaphika ubani uDumi, animfuni?
Nawo mapiano.
Amapiano akhona, so iconfirmed. Sinama team ke awu4 ungakhohlwa ke ekseni. Vuka mfowethu uyobona isimanga uBig Zulu ebhekene noTira. Kade babefunana sebehlangene. Kade babefunana sebeze batholana then tambama. Amapiano angazi Maskandi uzoyithini le ndaba ngoba abantu abacula amapiano angibazi mina labantu bangathatha abantu emgwaqweni bathi bayacula bese bakufaka induku
hayi kahle nawe wahluleka ukufaka abantu abanebo
kamza mfowethu siyacela ungasilethela abantu abacula amapiano
eyadibana kaligwa
kufuna amakhehla khona
siyakha
asibonge bafowethu sibonge kube kuhle 24 ekseni Hey, savele savula ke final.
Yeah. 24 yesemi Sunday. First game iqala ngobani?
Isiqala bo game on
10.
10.
10 exen.
Lama game.
Hlini bafini. Okay, so
10 exen first game no 10 exen ngizobe ngishaya
in we're going to cause the biggest upset G. So kudinwa abantu
nje ngicela ukubuza malume yini leza abantu bakufuneka ngaka mhlawumbe babona udladla mshunqisi
babona udladla mshunqisi akazi ukuthi mphethe uclear filing
lo ngomsha personal
baba
kaValdo uyabuya kuza
kwiqhomo oh yes
baba kaValdo sesimthathile uyeza ke kwiqhomo ngiyamazi ukuthi udlala umculo onjani akayidlali nje nawe amazi
insweni
so ubaba kaValdo
akathi indaba ezimbi yelezo
ama legend 11111
ama legend 111
not 2
no
11111
okay
uphethe simple shabalala uphethe siyabonga sangweni ngiphethe uphumuzo balenze
usabona usokhulumile na
hayi anga
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.